Mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo icyenda na gatanu, mu ijoro ryo kwa cumi na rimwe rishira irya cumi na kabiri Ruheshi, harabaye ubwicanyi ku banyeshure biga muri kaminuza y'u Burundi, Campus Mutanga n'ahandi. Uwahoze ari umushikiranganji w'indero w'ico gihe, umushingantahe Libwane Ngendahayo, yishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru, aratubwira uko vyagenze.
Mwari rya joro ryo mu mirongo ryo mu itariki cumi n'imwe dushyira itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu, harabaye ubwicanyi buteye ubwoba kuri kaminuza y'u Burundi. Icyo gihe mwari umushikiranganji w'indero, mwe mwabikurikiranira hafi muri ico gisata, ibyabaye gihe byagenze gute?
Kugira ngo bitegere bisaba yuko usubira inyuma gatoyi. Ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa cumi mirongo icyenda na gatatu, igihe Perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa, byose niho inkomoko yabyo iri. Kubera yuko muri leta harabaye ukuntu novuga yuko umutekano mu mashuri waragabanutse hirya no hino mu mashuri, hagiwe haba ubwicanyi hagati y'abanyeshuri kenshi na kenshi, ukasanga umengo byari bifatiye ku bwoko, ugasanga na abanyeshuri b'ubwoko bw'abahutu cyane cyane bari bakurikiranwa. Mu nyuma rero benshi bagiye bahunga barava no muri campus baza kuba mu makartier, abandi nabo barahiba baratabaromoka baja kubahungira hanze mu bihugu duhana imbibe. Bigumuko ndibuka yuko twagiye duhindura n'abayobozi ba kaminuza icyo gihe mu mirongo icyenda na gatanu, warahari yagira gatatu. Nibyo bamwe abo twatanguranye bagiye bagenwa mu yandi mabanga. Ndibuka nk'uwo twatanguranywe icyo gihe nawe yari ministre wa agriculture na élevage, uburimyi n'ubworozi. Donke hanyuma rero twagiye dukora amanama menshi kugira ngo turabe ukuntu umutekano woba wose muri kaminuza, kugira ngo abo bagiye bagaruke, ariko ntibyashobotse. Ndibuka yuko banadusavye yuko twoshiraho ujejwe ibyo by'umutekano kugira ngo ashobore kudufasha. Watwara Régie des œuvres universitaires yari umuri lieutenant colonel. Ibyo byose twabikoze kubaduhanura kugira ngo turabe ukuntu twofashanya kugira ngo umutekano ugaruke, ariko naho nyene ntacyahindutse. Hariho n'amakomite muri campus arimwo bose, abarimu, abanyeshuri b'ubwoko bwose, kugira ngo bashobore gufashanya, ariko naho nyene umutekano wagiye utituka. Rero ku iyo tariki rero biraza kubatangaza, ndababwiye yuko ntamenye ibyabaye muri iryo joro. Mbere itariki cumi ku mugoroba hariho n'umunyeshuri biciye imbere warongora kaminuza w'icyo gihe, nawe nyine ntakiriho, yaritabye Imana. Amara muri iryo joro nta muntu n'umwe yigeze anyongorera cyangwa telefone ati nyabuna, hari ibintu biri kubiraba bitameze neza muri kaminuza. Mu gitondo niho numva bambwira nyine, nk'uko nyine umuntu wese abyumva, ko muri kaminuza Campus Mutanga abanyeshuri baraye basubiranye ngo baricana. Sinashitse no ku kazi, navuye muhira nca ngenda mba kuri Mutanga noro, naciye nca kuraba muri kaminuza ntuje muri Campus Mutanga ibyabaye. Nasanze rero hari abantu ruvadagi, nuvuga ko aba muri ntuze muri kati ya Nyakabiga bose bari bimukiye muri campus hari abantu benshi abakuze abana abanyeshuri bashaka kumenya umunyeshuri n'utariwe ndo nyashika narasavye ujejwe umutekano yari ngaho muri campus nti agerageze kudufasha kugira ngo aba bantu bose bene igihugu bavuye muri Nyakabiga basubire iwabo ariko byaranse niho rero hari umuntu yanyungore yambwira yuko ibiziga byinshi biri muri tropicana aho bita tropicana hanyuma rero niho rero nagenda kuraba hanyuma bagenda banyereka ibintu ze ibyumba bari bamaze kubona mu ibyo biziga nibyo rero ngira ngo mwagiye mubona bamwe ku ma video ari karasirikira bariko barakura ibyo biziga mu ibyo byumba by'abanyeshuri ndibuka neza ko mu cyo gitondo tumaze gushikana ibiziga 14 dukuye mu byumba umukoronere yarajejwe umutekano ntuze muri campus nahandi swatwarije nuwundi niwe atubwira ko turiko turamwinjira mu kazi ko twomureka ako kazi akabari akabandanya narakinjuye ndamubisa ariko nubamenyesha yuko bagiye guhamba ibiziga bakuye muri campus mutanga bazi bahambye ibiziga 15 uyo bari bishe mu ntuze imbere bukeye bwa imbere yaho kitaje 10 ku mugoroba nawe 14 twakuye muri mu byumba bya tropicana nabo rero bahambwe nabo nyine bazwi gushika ubu nibaza ko atahushobora kumenya kukubwira abanyeshuri bishwe mu iryo joro muri campus ya Mutanga kubera yuko atashwe gukogwa igikogwa cyo kugira ngo turabe abasigaye n'abapfuye ababura abaribo kiranoneho bamwe urumva bari barahungiye hanze abandi barasubiye iwabo mu makumine biragoye rero kushobora kumenya abanyeshuri bishwe mu cyo cyo
buri gihe iyo bariko baribuka abahitanywe ubwo bwicanyi bwo muri kaminuza y'u Burundi twama tubona hajye hari cibutso cabubakiwe hama bamanika amafoto y'abantu benshi mwe muvuze ko ibiziga byamenyekaye ko ari 15 ariko amafoto tubona ararenga abantu 15 ubwo ntimwibaza ko hari nabandi baba barajanywe kwicirwa handi batici bajya muri kaminuza
ibyo bibintu sivyo ntangaza ndivyo ntangaza ko hariho abajushwa kwaba n'ubuze baba taya handi bakabicara ajya ariko gacaba bajana ibiziga byaba handi ivyo birashoboka ntawo bidehana gatoyi ariko ayo mafoto muvuga ntuzo ndahaciye sindaraba neza ibyo bari byiza bishimishije ko bashobye kuntuze kubandanya barondera abishwe ababuze icyo gihe ariko ibyo byo ko hari abashobora kuba barahambwa handi ibyo si nivyo ntangaza
biravugwa ko imbere ko bwicanye butangura ko hari inama yakozwe ikoregwa muri campus Kiriri ikoreshejwe n'abayobozi ba kaminuza namwe bwariho mwari muri hari wararongo ico gihe bavuga ko yari umutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda ngira yari umushikanje wa mbere w'u Rwanda uno munsi akari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahari ushika uno munsi Paul Kagame yari yagendeye Burundi kandi bikavuga ko ngo amajambo yaravugiye muri sare ariyo mbere yatumye abanyeshure bo mu bwoko bw'abatutsi baca baduka mu banyeshure mu bwoko bw'abahutu bagatangura ko bica hari ico muwa mubizi
bo inama twumvikane si inama asinubuka neza itariki ariko ni ibintu bizwe officiel wari vice president w'igihugu cy'u Rwanda yaragize urugendo ngaha mu gihugu cacu agiye atemberera igihugu hanyuma rero muri programme sinuka programme yiwe yari afise ntuze mu rugendo rwiwe mugabo ndibuka yuko hageze ahuko tuza kumwakira muri kaminuza y'u Burundi twamwakiriye muri campus Kiriri kandi nari kumwe na wari umushikiranganji wa mbere cyo gihe Antoni Nduwayo nari kumwe n'uwari rector de l'université icyo gihe yari mushinga ntahe Luc Rukingama rero ni ibintu sinama kumetera umugabo n'ibyo bya byo kwakira umushitsi yavuye hanze sinkibuka neza umuntu andakubeshe najewe navuze diskuru ntuze ijambo ryo kumwakira ntuze muri kaminuza sinibuka na gatoyi najewe ibyo navuze icyo gihe nabeshe mvuze ko niba nibuka ntuze ne diskuru umushikiranganji wa mbere yavuze canke ibyo mu umushitsi twari ko turakirira muri kaminuza byavuze ni wanda kumwe ndiko ndabesha
abacitse ku icumu barabanyeshuri kiriya gihe batubwira ko iyo nama ico gihe Kagame ko yagendeye kaminuza y'u Burundi muri campus y'Ikiriri zari tarike 10 z'ukwezi kwa gatandatu ubwicanyi bucabuba mu ijoro ryo kuwa 11 cyangwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu
ico je sino gihamya cy'amatariki byose aba ku muntu wa consulta nyenerere za archive ara muri za archive nibuka gusyo nibuka cyo nemeza nuko imbere yaho mugabe itariki nyezi na no bambesha ko ari tariki 10 no andiko ndabesha byose aba ko ndanongera kubira abanyene mu archive itariki ibyabereye ku mugabe ibyo byo ko twamwakiriye ofisiere ntuze muri campus kiri ibyo byarabaye
biravugwa ko majambo yahavugiye ariyo yacingo abibugwanko kwacerute ubwicanyi muri kaminuza y'u Burundi sinzi mwari muhari twe naje kubyumva ku matwi ntitwabibonye
ibyo sino vyemeza byose aho kumuntu asoma ama diskuru yavuzwe kugera umuntu arabe byarimwo urabo ni gihe cyaciye nta kopiyo diskuru mfise sinashwe ntude narose urabona ibintu vya protocole umushitsi diskuru avuga ntuze bayironka bamwe bamwe jewe naho nabwo mishyangwanje ntabwo nigeze mbona sinuko sinibuka n'ivyavuye n'amajambo yavuye ari muri diskuru kuburyo ntashobora kuvyemeza
muri ko muraraba kubera iki ko atari mu gisata cindero kuko cyakiriwe muri kaminuza y'u Burundi
ibyo si jewe nategura ntuze programme yiwe jewe abantwara abandongora mushikiranganje wa mbere abavuze ati bo turatemberera kaminuza muze gutwakira nta sinashobora kugambarara ni uko nabijemwo sinari nzi programme yiwe yose y'uko rugendo ko ari manzi ko ari panze nayo nzi
turabashimiye cyane ukanyamaduhaye
murakoze namwe.